sekudala ngizula ngifuna ukuthandwa nokuthanda. I was spending my money trying to impress everyone. Kukho konke azange ngibe nenhlahla. Ngalahlekelwa ukuzithemba. Kwathi ngenye imini ahlangana nami unexpectedly. You gave me hope and brought up this man in me. Manje ngiyazi ukuthi unothando. Ngizobambelela esandleni sakho. Oh,
baby, show up, come on, baby, you're tender. Your love.